waitress. She was bringing me tequila all night. Well, the customer's always right. I have never thought that so much absinthe wouldn't make me sick. It just makes my life much funnier to live. Waitress says she likes me, but I don't believe her. And I hate tequila.
Da 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 da
know what